Reka jambo wabwira abarundi bariko barakumviriza bagukwikara kuri One by One TV.
Akajambo no babwira n'ukuri muhezagigwe abarundi mufite umutima w'urukundo n'ukuri mwaranyakije.
Ni moye.
Yego.
Niko uvuko sawa.
Ni bon safi.
Uko sawa lakini. Hakuna ntanzigo, hakuna zigo.
Wapi ntanzi?
Hakuna zigo kweli. Unamwona Rivo?
Yego namubonye.
Za inyuma ya album ntabwo nzoshoka ndagire kure ndirimbo zose.
Ndiro hinge gato. Ambesa ndi azosoka ara ma video na ma audio. Yose utwumve ko ari tayari.
Ego.
Okay. Aha. Kuri YouTube gute umuntu ashobora kugura ikintu kandi kiri kuri YouTube.
YouTube sinzoshoka ndazishirako. Oya. Abazikene mu maflash bazokizironka kandi YouTube si bose bajayo.
Nshimire cyane.
Murakoze cyane.
Unye ndaguha uburenganzira urashobora kubana nyikiganiro cyane.
Ikibazo nashaka kubaza mbega kuba ari hanze iyo album ya badoyironka gute cyanke badoyisanga ku zi platform kugira bazironke byoroshye icyanyuma ama collab warakoze muri Tanzania to twitega muri iyo album ko zizoca ko iyo dimanche nyine rutanteye cyanke hari abo bitakunze yuko izo ndirimbo zabo zijya muri album.
Okay. Kucerekeye Abel Nduwayo ego twarabimucishije ko kandi twizeye nawe ko azoba yagarutse mbo indege ntisezerana canke ivyumwo muzungu yakoze ntibisezerana ariko bishobora gushika ugasanga ntashitse uyo munsi ariko arabizi na lancement arayizi na cover yarayipostinze ku ma media yiwe. Ikindi nacyo ikigira kabiri nibuka ikigira gatatu cerekeye korabo muri album mbo korabona koze hariyo nakoze na Bati Bukuku hariyo niyo nakoze na Martha Mwaipaja mugabo muri izo zibiri nashimye muri album gushiramo iyo nakoze na Martha Mwaipaja gusa mbo niyo nahisemo gushiramo ntabwo zoba zirimo zose muri album hazoba harimo imwe gusa nakoze na Martha Mwaipaja hama iya Bati Bukuku nzo isohora kwaye
ya makuru ari hanze badoroka guti album iyo cyangwa badoyisa disanga ku iyo platform.
Umuntu azobikurikirana nk'uko ndiko ndabivuga ku ma media ayishaka azoduhamagara azoturondera wikeneye turashaka kubimurungikira biciye muri shipping canke tuka bivana n'uburyo we azobashaka kuyironka mu mugabo wari we wese azoronka album.
Gusara kabazo kamwe nani bagiye ko aza imbere yuko mubwira imuyumvira kugira rasma muzogira rasma yijyanutenya yiyi album kuki mutashe kuyumviramo guhamagara na bakiyambuma mwakoranya amakorabo bavuye nko mu kindi gihugu kugira ati babafashe.
Ni byiza vema naraciyumviriye ariko nabonye umenga kubera nsigaranye igihe gito nabo nyene birabagora bafite ibikorwa byabo bakora ahubwo narabiteguye ko nina gisubira inyuma nkipanga shora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi abo twakoranya amakorabo nkakora iyindi lancement canke concert bakaza kushigikira tukaba turi kumwe narabiteguye byari muri gahunda ariko ubu mfite umwanya muto ntibyari gushoboka. Urakoze ahubwo no kutwibutsa je kubera naje mu Burundi nkabona ibintu bya corona ntibikaze gose ama maske ntitwambara mbo ntivyubahirizwa nkuko na iyo navuye n'ukuri ntacho nari bwigere nshikimbaza cyangwa nshikiriza ahubwo urakoze kukinyibutsa nibyo canirukamo mvugane n'abarongoye intara ndabibamenyesha
ikibazo cyanyuma
Ego musanzwe abantu benshi babaragira barakeneye kubona kubona abastare mu amaso kuyanda hariho benshi batarababona ico gituma nabazaniye abastare bose ico kirimo mu chatumye nteguriye concert kugira ngo baronkereho nabo akajyo ko kubabona aba baramutse bababaze ico bifuza kuri iyo turi kuri ku ma Facebook hari gihe hari abatwandikira ugasanga ntabwo twamwishuye kubera bivanye n'umwanya ugasanga bariko baragutuka mu makomenti ntiwishura ikindi byinshi ariko je nobasaba ico kirimo bahashike babibonera amaso kuyandi ibya babaza bahora babaza mu message ko birashika message ni nyinshi abantu bihumbi kubishura ariko niyishikira yo baronse hakajyo ko kumwibariza wenyene ibibazo yo bafise ikindi kiri special navuze cyo kubonana n'abastari batandukanye ukavuga icyumviro cyawe ikindi naco nukwakira n'imigisha hamwe no kumenyana urumva kwese duhezagirigwe hamwe tujyohegwe dutambe dutarike ubutumwa bw'Imana bugende neza
ariko akazi gari kayuma tano moje neza n'abantu bose kuri ngara indangura kintu iyo jambo ry'umutwe nashatse kubivamo definition
nashatse kubivamo nico kintu nashaka kuvuga nga kubera ko ni navuga ivyo nashatse kuvamo ngaha canke ngo ni kubera iki nashatse kubivamo ni mwavyumva je shaka mu vyumvire sil plus niho byo bavyiza kandi naba journaliste bose baratumiwe ni kuri muze mwashike mu vyo bintu nashatse kuvamo ego aho bizoberana nahavuze mu ntango sinzi ko hari umuntu ashaka kumenya aho bizobera ni mu ngagara hapirivara ashobora kubadresa hariho ibarabara rijayo we arariza ashobora kubabwira
avuge hose kugira ngo abaza gukurikirana ibiganiro bamenye
ego ku bijyanye na adresse birashika umuntu ntashobora gusoma neza ngaha inyuma ngo wabibone ni mu ngagara quartier 10 umanukanye neza kwa komine turabona rijya barabara rimanuka kwa komine ni igibivu rero rirafite ahantu riherera hatangurira ikaburimbi hajya nyine hatangurira ikaburimbi umuntu hageze basha uravye mu bubamfu gucya iyo sare umuntu aca abona hirya ni barabara bita avenue nyabisindu numero 3 numero 3 hafi yari rya shure rya universite IGR yego nibaza ko byoroshye haroroshye cyane kumenya
polyvalente salle de fete polyvalente
yego haroroshye cyane n'uwo nzimira yobaza
salle polyvalente pour les fêtes des événements
ni one by one tv ni one by one tv amati kumwe na Sandi Ndwimana akabari katubwiye kujyana na lancement officiel yiwe Sandi n'amahoro
amahoro cyane
mumeze neza
turashima
wiyumva gute imbere yuko wiyumvise gute imbere yuko ushika mu gihugu uno munsi turakubona uri kurategura arasmo officiel album yawe
yego nukuri ni umunezero mwinshi gushika mu gihugu canje nkaca nsanga hari abantu banyitayeho urashobora gutera kama abantu bakaza nukuri imana ibahezagire igihugu cy'u Burundi ndabakunda cyane
waraciye muri Tanzania ukora amakolabo uza mu Burundi warakoze amakora
ego mu Burundi nakoze kolabo na Sabasi naho nyene
muri lancement officiel album shasha mbega twitege indirimbo z'abarundi nyinshi nke twitege indirimbo z'abanyamahanga nyinshi bakoranye nabo
oya twitege indirimbo ziwanje personnel makwanza nizari nyinshi hama nkaba nasizemo kolabo imwe naririmbye mu gihugu cya Tanzania nkaba nasizemo na kolabo imwe naririmbye na Sabasi ariko izisigaye zose ni gwanje
mbega muri zino ndirimbo wagiye uza gusohora album yazo izosohoka dimanche niwe butumwa bwinshi cyane bwuzuye muri izo ndirimbo washimikiye ko hanini
muri izo ndirimbo naririmbye byose naririmbye amashimwe naririmbye kwihana naririmbye kutihebura ibigeragezo nukuri naririmbye ibintu bitandukanye ahubwo baze bahishikire bumve kira muntu yakira azokwakira iciwe
yego uvuze ati nararimbye ibintu byinshi ibigeragezo mbega uramaze guhura n'ibyo bigeragezo
mbona muntu nibaza ko atamuntu ahura adahura n'ibigeragezo ariko twe twiririmba ntituba twiririmbira turirimba en general kira muntu akakira iki wiwe
Okay, kila muntu yakira ikiwiwe. Mbega turiho tura kugeza kuri no saha imbere y'ukushika mu gihugu canke nubwo amaze gushika mu gihugu. Nuruhe rusengera kenshi ukunda gusengeramo cyane canke nta ruhari usengera hushitseho ari
hose. Mbonda sengera mu ishengero rya Lumière de la Croix, Lumière de la Croix, n'iyo shengero giwanje. Ariko kuva nshika ngaha anagendo ngubutumwa butandukanye ubutumire butandukanye mu yandi mashengero. Urumva si uno musa aho senze uno musi mbafise ubundi butumire ku yindi dimanche.
Ara makuru avuga yuko kamikazi tubari mu Burundi kamikazi mbega bari mu Burundi ho wado participa turamoramo abari bose abasi kamikazi Abenduaye Bishop Atenas n'abandi nandi makolare arimo Eglise de Collave du Rocher abo bose ugiye kubimarasho kuvugana iba confirmation ko badoza ko ari giye umuntu mukira kuri afishe mu mwaka avuga ati ntabwo giye nzitabira kubera ko tutabivugana ho mwarigeze ko mubivugana kandi ho baritize kuzo washika
Bo kamikazi ni we duhera ko kamikazi igihagarutse mbo yaratashe mugabo yaragarutse igihagarutse yarambwiye ko ari ngaha mbo kubera ko tutaramonana ntiturabonana twari twifuza guhura turamukanye turamukanyane turamukanyane umugabo rero nshashima kumutumira no mu gikorane c'iwanje muri lancement nzokora kugira ngo azoba hari rero ari ngaha imana ni yabishoboza afise akanya azohashika
Okay, nakaye kajambo wabwira abarundi bariko barakumviriza bagukwikara kuri One by One TV.
Akajambo no babwira n'ukuri muhezagigwe abarundi mufite umutima w'urukundo n'ukuri mwaranyakiye.
Bite bite.
Ni
moyo.
Yego.
Niko uvuko sawa.
Ni bon, safi.
Uko sawa lakini.
Ya.
Hakuna ntanzigo, hakuna zigo.
Wapi ntanzi?
Hakuna zigo kweli.
Yego.
Unamuona rivo?
Yego, namubonye ameze bien.
Sandi biri gute riye. Ni byiza cyane. Yego. Rivo.
Urumva rero
oya reka tubone
ego
uno munsi mwakoranije ama TV bavuga menshi cyane muri ari muri basanzwe ari kurera muri kigisagara cha Bujumbura mutumenyesha cyane cyane kubijanye na album mugiye gusohora ariko hariho byinshi numvise je nashimye kubibaza muri conference navuze nti reka ndabibarize bwa sivyo iyi album tumenye kwanza yuko harimo indirimbo mwaririmbanye sivyo ariko album izo biri kwizina rya
Ya
Sandi
nyane.
Ya Sandi. Sandi hari jambo yavuze uti indirimbo ntazo abantu tuzozi barungikira bazoshaka kuzigura suko. Wavuze uti ngo muzo zirungika swat kuri GB cyane uburyo ubwo ari bwo bwose bashakise kuzirungika mu sivyo. Kumve ko ata platform nimwe izindirimbo ziwa ziriko.
Oh aya zizoja kuri YouTube.
Aha, kuri YouTube gute umuntu ashobora kugura ikintu kandi kiri kuri YouTube.
YouTube sinzoshoka ndazishirako oya abazikene mu maflash bazokiziranga kandi YouTube si bose bajayo si bose bajayo umuntu ayikeneye muri flash azoyihaba hamushoboye kuja kuyiramanaho kuri YouTube azoja kuri YouTube ariko ushaka gushigikira igikogwa nahaja kuri YouTube arashobora kugura flash
Riva ubwo wewe idemwitegura mukavuga muti tuzobanza tugurisha Niwigeze uyumvira yuko izi ndirimbo abantu bazozigura ku mantu zibasho gucaba bazipostinga kuri YouTube.
Oya nibaza ko bazovyubahiriza kuko kwa dotere y'umuntu nuko barizi kwaciwe barabizi yuko akoresha uburyo bwinshi nta muntu ashaka kugura indirimbo ngo aca ipibriya atabisabye nanye nevyo bazovyubahiriza ndavyizera.
Okay, mwavuze muti je nzandazi nonsubiye nzandazi nonsubiye. Wowe sinakubaza mugabo sivyo? Eh ariko wumvirize mu bandi. Mwavuze muti indirimbo album izo ndirimbo irimo indirimbo hagati ya zitanu na nindwi
zitandatu cyangwa
ehe zitandatu cyangwa nindwi none twite album cyangwa twite EP
album
kuki mwashimye kwita album mutashimye kwita EP
baza management yanje nayo shakishura
ni
management
yanje ni management ni hani ni baby
eh arongoye management yanje
hani ntakirimo
oya
baby ntakirimo
oya
sheri ntakirimo
oya
ni banga ibintu byo kumva
abantu oya ndi
eh okay
rindira me
okay kuki mutashimye
Sandi abari muri Canada nake kajambo babwira kuko rabana ni benshi babakora gukurikirana no kumare platform yawo le Facebook cyane cyane kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp koho nabone buturonka gute mu gihe tudushira kuri YouTube ari muravuga ati je sefise amafaranga kugura iyo nutenya rw'umu yose ariko nene kuzebera kuri YouTube mbaro bizo bitufata igihe kingana gute kugirije kuri YouTube
irya ndumi cyo kuri je nibaza inyuma ya album ntabwo nzoshoka ndagire kure ndirimbo
zose ambesa ndi azosoka ara ma video na ma audio
azosoka ara ma video
yose utwumve ko ari tayari
ego
okay twabonye kuri afishe mushira ko Abel Abel muri uno mwanya ari mu byo gucurwanda mbega koko ibi bintu birimo umuco ukwiye neza
mo je nibaza ko abizi urabona uyu tumi uyu muntu nashaka kucahagarika ibintu byiwe mugaba aravuga ati bishitse nkahashika nzohashika ariko bishitse sindashike ntabwo dushaka gushavura ko yarasanzwe afise urundi rugendo
mbega ijambo riza rivuga riti ngo nta nguvu canke naki dushowe kuronka nta mwe mu dushowe kuronka zo kuvuga Yesu ataka noti kinji hama wewe tukabona ibintu byawe nta kintu kino turi kurashira imbere mbega bimeze gute Mugana umengo wararivuze ngo ntanguvuze kuvuga Yesu atano tiyinji.
Yeah. Je navyo navuze je kandi sishaka kubivuga go cyane. Kila muntu wese afite
Riva rabivuga.
Mubaze rivanye nabivuge ko.
Nushobora kuvuga ikiganiro mugabo. Mana panza umvirize fresh ama ndakubise wana. Riva. Ngo ntanguvuze kuvuga Yesu atano tiyinji.
Manza mushiremo ka video kwanza kavuga gute wewe waragafashe ku mutwe yavuze
gute je nibuka gusa yuko ari ryo jambo nirindi yavugiye mu rusengero ati ngo mwebwe ngo murabarobere ngo muze mu rusengero ati amafaranga muzanye none si erega ni famiye sinzi tunagiye
jewe ndashaka kuvuga ukuri nta numwe ashaka gushigikira muri abose babivuze mugabe iconzi birabaho kumuvuga ayo mayira ataya hari bikaba no kumuvuga ahari kuko hari ibiko gusanga bisaba amafaranga mu bisanzwe kugira ngo umuntu ashore gushika kubwo butumwa neza ugasanga rutuntu dukenegwa micro ibuzipire ijwi nirisohoka urazi ko pire rigwa amafaranga nibindi byinshi
kuba bitahuye okay kubavuga nabo ku bintu by'Imana mwabihinduye business
oya uyo nukubesha kubera amahera dukoresha ni menshi kurusha ayo twinziza sinibaza mbere ko hari nayinjira je sindi nziza sinze nkamaze kwinziza je ndiko nkorera imana gusa
okay kuko indirimbo za utasime kuzitanga sanda kalao uvuga uti nimutugurire
navuza ati bangurira kugushigikira iki gikorwa ndiko ndakora akana kuri entere
yiwa abazo badafise uzoba for free
abazo badafise birashobora gushika yego
birashobora
kubera tuko turamamaza ubutumwa dukeneye ko bushika kure
okay ikibazo cyanje cyanyuma kugira cyenda mureka Rikirov abandanye ni iki nabatize ati arongoye management cyanke arongoye cyanke arongoye sivyo ntacyo mwagombye kutubwira ko mbega hirya ejo ntituzaba turonka invitation wate ehe
arongoye management akazi
ararongoye ntabwo arongoye
oya
urisiye
baza ntabwo urongoye management barayirongora gute
oya irashe kuba atari management mugukarongora ikindi kintu
ndongoye management sindayirongoye ndayirongoye
twitege yindi mu video urabizi ko je no mufana wa
movie yanje nshasha yararangiye baracategura kwisohora ababijejwe ego yitwa Sofia ndabivuze
okay abakunzi ba Light TV nonga ndabamenyesha yuko sandi izi ndirimbo zitandatu cyankindwi sizo zigiye gusohoka zonyene arafise n'izindi nyinshi amakuru abona baririmbye bakomakomeye babo mu bihugu bitandukanye avuga ati agira kwanza sori zo zitandatu gusa cyankindwi ni amara kugaruka azoca subira sindi muhira ni hari yacanye muhira ni ngaha
hari aha niho muhira
hari
ndasavye ndaro
urasavye ndaro okay ni amara kuva hari yo asavye ndaro nimbazo bamwirukanye cyane bizo yagenze gute azocaza abahe izindi ndirimbo kugira mubandanye muhimbazwa canke abanda baremesha ni jambo ry'Imana rekana bashimire cyane unye ndaguha uburenganzira urasho kubananya ikiganiro cyane
asante sa okay